si solo ya guida la dala mar sayun timbe mag pini osina kata luen ken kang kata richo butona magawe yoni yesu msalaba
si solo
Sunga magbin magaweyo ni Yesu emsalaba
Oh, you are all.
teko teko man kuom Yesu mondalo lwenja e piny ka
wadakie ni
piny opong kod mudho oyuma dianjao Yesu miya teko mondalo chi
dwaro
Just log in and you'll find it. And I'm sure you'll enjoy it and make it be a part of our